Sarabjit ni kare?
Gisa ni ngima ne, di maber. Kata kamano ngima marja udi Sarabjit poko bedo maber. Inya kineni riti malonga inya meher. To bende in kikiwach ne gimora mora, manyalo chande. Nono en gitulo mariudo, tuo heart attack. Koro in giminyalo timo gisani, nyakineni in, imiyo Sarab mor. Ageno ni winja maber.
Oyawre meher.
Rit, paramon wobo wuoyo bang' iwinjo? Kare.
Kare mama, oriti.
Oriti.